wo onyamu makabi osi onu muneke ne kwagi ijemona love no for one tege tege ijemona love chimu for one tente hasimu no mewo iye unke na lioya eyi onyamu makabi esi onyamu ma eka lo onu mune kenegi eyi God in this on you look. On a bagotten Navania. No good order. When I got connected, testimony step out. On a bagotten. Hassimon and the logic watch a go. You're gonna na chineke ga wariana. Mama chinke give dogo. But in honey and a chink, egi kalaka. Haputa no ya no so boba, my baba no ya, my jubonye buruya. Quem, 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 mabi, biala no wa ilulu chiki. Mede, mede, niru na bapete na zade. Hachung wako, kon wada, ma wachi neke, wimwos. Enyi mele nyi ya o, ole yi yesi mu mele. Maka na ọchụ nwọkụ ka ọnwa adama nwa Chineke nwe 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 ọsọ. Onwe nọ n'oche a. Tiere m si m ekelere m
Chineke ma. N'ihe ọma o mere.
Ihe o mere m we.
Ihe mma ka
na-eche gị ka m do.
Ka mechara
m efe. Ekele ekelere m ya o.
Oh,
Kanjide ni ejide.
Oi!
Obugo,
o setia. Abia,
o confort.